natamani tezi yangu, mbona nifuta. Lini tamu tezi yangu, nitaishia kujutia. Nisami nipoteze uhai, fikra zimesha enda Dubai. Bona talo kunwa gachai, pia angebona. Nimebaki tukusema ai, penzi lako sami halifai. Nenda kitowe kaweke dai, japoeta ni umma.
Goma.